Ia whā te kaumā iwa ngā tau o te tangata, kua mauheretia, kua hāmenetia hoki e ngā purihimana. Whai muri hoi te matenga o te prehitini o ngā mangaru mohoao, ara o Steven Tiwana Taiatini. Me te aha, e haere tonu ana te whakatefatefa e pāna ki tōna matenga. O tira no te atanei I mauheretia ai e ngā purihimana he tangata, mo te aha mo te whakakotiti I te whakatefatefatanga. E whakapai ana ngā purihimana I whakamahia he waka porotiti whā kia mate ai a Taiatini I o pōtiki I te tīmatanga o tēnei marama nei. Kei te tono āwhina tonu ngā purihimana I te hunga o te hapori kia te tuki ai tēnei kēhi.